ubu ngo uzofatwa yanze kuja kwisuzumisha ko hafise umugera wa corona avuye mu bihugu byo hanze ngo azofatwa nk'umurozi kandi ngo azohanwa nk'umurozi nyene. Ibi rero bikaba bimwe mu byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka gutanga mu mpera z'indwi iheze. Ashikiriza kandi ko hamaze gutegwa intambwe ikomeye mu bijyanye no kugwanya ibiturire aho mbere ngo bisigaye bifatirwa mu modokari z'abajejwe umutekano. Nayo ngo ikibazo cy'amafaranga mva makungu, amafaranga menshi bita ay'agaciro, ngo cyaramaze gutora inyishu.
Mwarabonye ko amafraude afatwa nari bwo ngabigire mwumvaho fraude ifatirwa mu modokari y'igipolisi. Nari bwigere mubyumva nuvuga yuko abantu bataguye ubu gukanura nta wibe igihugu babona kumva muri position bafatiye iyo fraude. Ubu rero byerekana ko Uburundi buriko burahinduka.
Nyine icyubahiro tugarutse kuri icyo kijyanye n'umugera wa corona ku isi hirya no hino hari kwavugwa urucanco rw'uwo mugera, mbega hano mu Burundi ho mu bivuga kwiki?
Ariko ntimubona ko urucanco rwa mbere twari twarutoye none muri kamurandara urundi none sugukinga none urucanco sugukinga none gatotse leta y'urundi ntiyari yagerageje kurondera urukingo bikwiye. Ubu niyo ya mbere yaje kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo rw'ukuri urwo ari rwo. Njye nibaza ko Burundi atari ubwa mbere bwihuta bubangamiwe n'uwo mugera ku buryo ariko twakwiruhuka guhiga guhiga urukingo. Reka tubaze turabe iyo bica mugabo rero natwe urucandago rukomeye nizijya ngingo za leta hajye ujya mugambi sinandura sinanduza ndakira. Ubwa mbere uri kumenya yuko mu Burundi Imana yaduhaye twebwe urwaye ukajya kwivuza urakira urakira. Hari n'abanyamahanga bamaze gutangara baza bagwaye bagaca bavugwa bakazabona barakiza atandi ndwi iheze bose baratangara icyo tuba bavuga ngo tuzokwigumira mu Burundi. Hari ababivuze turamaze gutora abazungu batatu uriyo yaje avuga ko ahunze nyene ahunze ati ndabiyo bija asaba kumara amezi 18 yumvise ari amashuri y'abana acavuga ngo ahubwo rero ngo tuhava niwandaneza kwigumira. Ubu abandi babiri baje bagwaye babona barakize bati sinzova. Numva yuko mu Burundi twebwe twari twarose urukingo ndakira kugira ntugire ubwoba bwo kujya kwipimisha wumvise ibimenyetso uca ugenda kuko urazi kukira kera ubwa mbere mwebwe abize mbere ni mwayitinya kurusha n'abandi mukaba kujya kwipimisha bwite urugero barikorotse ngo basaze urwaye mugaho ubone ko mukira aho nta n'umwe ayitinya. Aho sinandura gerageza ntukore ku wundi kuko nta byuzi ntukore ku wundi hanyuma ubwo mukaraba burya igituma ari gukaraba umwanya wose ni ukugira ngo iyo wikoze urashobora kuba nk'ahanakoze nk'ubu ahanakoze nawe ndanze uhakoze wundi ujyanitse nahakoze ndi umwe kugira rero sinandure ncagumanza ndakaraba hanyuma sinanduze nawe ugaca wirinda gukora ku wundi ubwo umukaraba uza gukora habe hameze neza aho nta ngorane twaba dufise. Urucanco bwa mbere rero nubwo burya mu Burundi nasanze ubundi nasanze burya tugaba ahandi mugabo burya turi isuku turi isuku nicyo kimenyamenya abantu barakaraba tugume dukaraba rero tudakoranako mugabo hari abamanze kubirenga ko nabambona bariko bagwana munda nje nirwa na komi ndirimbo ngwaho korona bariko bagwana munda baramukanya nawe korona nimutse icarico nacyo nkaza mu nuje ari ukangwa bwe munda cyane yumvira nyanduke. Urumva ibyo byose tugire iyo discipline nibaza ko bya bucanca rubugwa ngahe aha muraza amahera twotanga dukoresha ibi bitazimvye mu gukinga corona amahera ni menshi arugera rucanco mbe muraza amahera twakoresheje burya kugira ngo tugabanure gushika kubusa barabizi abakora muri minisante kajya kantu reactive amadolari 20 nimwiyumvire gupima abantu bajya bose umwe wese umutangira amadolari 21 ukongera ugaca bavura ku buntu abagwahe numva ayo mahera leta yakoresheje ugaca uvuga ngo dusubire tugware ntimwikunde ntimukunda n'igihugu ko cyagira ikigega cyiza kugira ngo giteze imbere igihugu. Amahera mvamahanga jewe namanumva abarundi bose amatwi ashinze ku mahera mvamahanga nta n'umwe mbigira numva ariko avuga ngo twoyarondera gute hanze tuyazane bose bashaka ubwo busa bwanje yuko ucubagabanganya none ubusa wugabanganya gute jamu nchamba zawa danda zawa ho somu huye yenda fisi kibazo chama dola jena nagomba mufashe na jendo chama dola jenda mwaza kuru mudanda zawa waza nyanga ahe kugira ngo ndarabasa wikanirizemu wewe waza nyanga ahe none ayurikula ndarabu waza kuyavuye vuga angana gute abadada zabwese mugiye hawe mwazanye amahera mva mahanga angahe hanyuma muce mumenya ko ndakurenganije tubarenganije ko tutabahaye nkuvuga yuko ikintu cya mbere amahera mva mahanga uraja kuyasuma ntujana marundi ugiye kugura amva mahanga ujana imwimbu kawushora hazo gacunzana ya mahera uyazanye rero ayo mva mahanga cagufasha kurondera ico utagira mu gihugu cacu hariho umuti ibintu bikenewe vya mbere umuti igitoro ivyo vya mbere bikenewe mu minsi yahera twaca tujagura n'amasa y'ikizungu none ubu murumva yuko nkaho twarungutse hajya n'ico gituma iyo mubonye abantu leta iri kwirashimira fomi ntimuze murondere ibindi nimwiyumvira amahera twaratugura amase y'amavamahanga yagabanutse ingene angana hama rero muti bijya biro bugaye mbe bayakura he bayakura bajaye nico kibazo cyane umuntu atweza kwivira ajya mabiro bayakura hamahera ndabwire mu gihugu hariho icyaha cyitwa blanchiment d'argent kuzana amahera mvamahanga ava hanze akinjira mu gihugu atazwi na banki nkuru y'igihugu uburyo uburoze igihugu kubera iki amahera mu gihugu ategereza kungana n'umwimbu w'igihugu cyuraba rero ufashe ibihera ukaza ukabirunda mu gihugu cy'Uburundi ndabwire nuko imana yakinze babandarije bagira bijya mwari kubona tuja ku isoko tujanye inoti y'imiliyoni ijana mbere igihe badufatira ibihano bujya ngo bashaka ko tuzogira inoti y'umuriyaridi tuja gusumisha igitunguru naho nyene erega hariho igihugu byashitse bakagira inoti y'imiliyaridi zitatu yagurira igi rimwe twebwe natwe rero mutagiye muracungira ry'amahera ava hanze yinjira mu gihugu atamwimbu hari hajya tu imana yadukingiye gusa kubona abantu bazana amahera atazwi ni banki nkuru y'igihugu akinjira mu gihugu hanyuma ntibitume duca tuja kugura ibitunguru tujanye ibihumbi ijana ugiye gusoma ibitunguru gusa kuko ivyo birashoboka iyo amahera muyafashe bukarunda mu gihugu atazwi none rero ajya amabiro doshanje niba amahera bayakura muri banki nkuru y'igihugu no kuvuga yuko naho yaroye ndakuvuga yuko banki nkuru y'igihugu iciha y'amabanki kugira ngo nayo abandanye avunja mugabe twarabonye ibibazo turaheruka kugira inama n'amabanki amabanki yaciye yihumiririza mu nama iheruka twaratumye uburaba banki nkuru y'igihugu kuja kubabaza igituma batakora kijya gikorwa y'amabiro yo mu bibabi yahora akora kubera iki batayakora kandi tubibona ko iyo banki iba yayatanze ayo mahera murumva yuko nabo bariko baratwonona ibyo bavyita gutoba rero nico gituma ico kibazo tutaweza kuguma tukibaza hanyuma nabo bajya erega bajya nabo nyine amakosa bari bafise mbe tuhatuva tuti mbe kiya giciro bagishinga bafatiye kuki ko mu ibanki nkuru y'igihugu yaba izi giciro bagishinga baciye kuki kubera iki bari bigize ibanki nkuru y'igihugu hajya igihugu kiba gitembagaye erega ako kajagari ndababwiye hari abantu n'ubu bagikozwe mu kajagari bagishaka kajagari kaba oya niba reke inzego z'igihugu zikore kuko zikora ku neza y'abene igihugu ico kibazo rero tuzobandanya tucitwararika nakurikije ikibazo cy'umugera wa corona ubwa mbere tuguma dushimira imana kubona mu Burundi arico gihugu gisigaye abantu bidegebye bakabona kwatagwaye corona araba haturi nga jenda azineza kwatagwaye corona ari ngaha muri gisa ndabizi neza murumva yuko ari bakwe imana yatugiriye rero ingorane dufise kujya nababwiye abarundi mu mutwe wamenga hari iki kubera bari bari bagiye igihugu buri igihugu kirimo amacakubiri cumi ngasigwawe tutari kuvuga ngo nicabanaka nicyo gitora kibagiye gushikaho biyibagira bakiyanga nimwimvire nk'umuntu ava hanze avuye aho bagwaye corona agagerageza kwinyegeza kugira agende mu muryango iwe ni ukuvuga atangure kwanduza abana biwe n'umugore wiwe mwumva iryo bara icyo kintu cyananiye gutegera njye muramvuga nti hariho abarundi bakigwaye hariho indwara za ndwara bita psikolojike urashobora gusanga hariho abarundi bakizigwaye kuko iyumvire jewe umukuru w'igihugu ndashika gacaca kwinyegeza n'abana ntibandamutse nkinyegeza none nimuyumvire nk'ubu tugiye tubona urwaye corona yandujwe n'umukuru w'igihugu nimuyumvire ngo niturugire ari korotse mukana kumva yuko wewe umuntu mutoyi wewe nawe kwanduza abana bibe bose na urundi bwose bwo kwandura umenya nka kimwe abibonamo tuba abantu rero dusubire mu buntu ugasanga erega nivyinshi kuko twayifashe ingingo zose zishoboka kugira ntagire umuntu ngo azose yakwandura kuvigiye dushitse atanimagwaye mu Burundi nico tuba twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mubuga cyusanga nk'indongo zima bijejwe aratokesheje umuntu aramutokesheje biramara maji nico gituma navuze yuko ubuje wenzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje uwa mwanduje kwa yiza uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga uBurundi none umuntu twofatanye imiti y'uburozi aje kuroga Barundi ntiyo harwa azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwa mukingi kibaba tuzofata kwa ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica Barundi icyo kintu kirateye isoni kiramara amaje kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona ubundi nawe ngo mpa ihumbi ijana shaho nkwereke wicishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa kuba ihumbi ijana ahubwo hariho numvise ngo bahaye igiturire cy'ibihumbi bitanu aha rero umugabo wone nyiri cy'izuba abenegihugu ndabashimira baravuga mwavuze ngo muri bwa busadogo emwe mu bibazo bikomeye n'indongozi zititwara nk'indongozi n'indongozi zirenganya zirya ibiturire zifata minenegwa ibintu hariho abafata minenegwa ibintu byose uzubona ubu emwe unyarukije kuja gusoma ubwa mbere bari bafise ubwoba ngo abasitanire babatera ubwoba mugabo ubu mbere mwashaka turiko turarondera ubuhinga bwiza bukomeye tubimenye ubwo nyine tugomba kubishyira mu matelefone hamwe urungika mesaje yanditse cyangwa ukarungika audio kugira ngo duce tubimenya n'ingoga hanyuma duce ubwo nyine kuko twabonye byinshi mu bwaba buba buri ahantu iyo bakubariye hakiri kare ugaca ubwira buramatari cyangwa umusitani uti ibyo numva ngaho ni biki uzabumva batoye umuti ubwo nyine ibibazo byinshi biba bihagaze ku ntwari bereye byinshi ntabwo ndabona bavuga ngo ngwino iwacu urumva ngo izuba ryateye ibyo bavuga ngo twese turabizi siwurizana siwuzana imvura ibyo ntibigorana bimbwira mugabo dufate nk'akarorero ibyo bagufata minenegwe nk'impongwa zateye bavuga bati twebwe iwacu impongwa zabuze umuti nimudufashe mudutabare mugana aratangaye uko ngirisha amanama nagiye numva umuntu avuga ati jewe nagiye kwirondera umuti ndawutora tuca tubaza mu bushikiranganji bubijejwe ubworimwe n'ubworozi tubwire ingene umwenegihugu abatanga kumenya umuti w'igitego